Sombulula, cube root 125 x to the power 6 ephinda phindwe y to the power 3. So eyona nto uthethayo ke apha ithetha ukuthi xa ufuna icube root yento ithetha uba loo nto utheni uyonyusa ngo 1 to the power 3. So le nto ithetha ukuthi ngu-125 x to the power 6 y to the power 3, yonke loo nto uyonyuse ngo 1 over 3 okanye 1 ngaphezu ko-3. So uba uyaqaphela ke xa sithatha isiphumo sophindaphindo olungaphakathi sezinto ezingaphakathi kwezi brackets, sithi ukuthi yonke into elapha sizayinyusa ngabani? Ngo 1 to the power 3 ze ke sandule ukuphindaphinda. So le nto 125 to the power 1 over 3 uyiphindaphinde ngo x to the power 6 to the power 1 over 3 uyiphindaphinde ngo y to the power 3 naye ke ophindaphindwe onyuswe ngo 1 over 3. So ke ungacinga ke ngoba singayisombulula njani zonke izinto uzuyiqonde ke uba u-125 ngubani qala phambi koba wenze yonke into. So sawuqala ke siyi-factorize okanye sikhangela amanani angena kuyo ngqo angashiyi ntoni e-remainder ngaphandle. So 125 ngu-5 ophindaphindwe ngo-25, u-25 azabe ngu-5 ophindaphindwe ngo-5. So uzokhumbula ke uba u-125 ngu-5 ozephindaphinda ngokakhe kangaphi? Kathathu. So ngu-5 uphindaphinda ngo-5 uphindaphinda ngomnye ngo-5, sawutsho sifumane bani? U-125. So le nto izawusinika u-5 kuba kaloku u-5 uziphindaphinda kathathu. So izawuba ngu-5 ophindaphindwe ngo-x to the power 6 uphindaphinde yonke loo nto ngo-1 over 3. So uyaqaphela kube apha i-base yethu yonyuswe ngantoni? Exponent, ze yonke loo nto yonyuswa ngenye exponent. So ithetha ukuthi singaziphindaphinda ii-exponent zethu, sithi 6 ophindaphindwe ngo-1 over 3. So loo nto izawusinika bani? Izawusinika u-x to the power 6 ohlulwe ngo-3 okanye uzawuba ngu-x squared okanye x to the power 2. So okokugqibela ke ngoku apha sinobani? Siza kwenza le nto ebesiyenza apha kuba kaloku y yonyuswe ngo-3 ze yonke loo nto yaphinde yonyuswa ngenye ipower engu-1 over 3. So sawuthi 3 ophindaphindwe ngo-1 over 3. So loo nto izasinika u-y to the power 1. Xa ke uzukhumbule ukuba u-y to the power 1 akatheni? Akabhalwa 1 wethu. So uzayibhala ke le nto njengo-5x squared no-y wakho xa ufuna ukhupha